Manasami, where Kumbula, Jamina Nawa, Sefuma, Amu Baba Zanibe, Sidasino Kandazana, I'm Wayne, yet.
Thank you. masaka ubuile ubai masaka ubuile ubai masaka
Thank you. awukhulume phela sesingijahi
how ses wajaha ngithi ngizoba lekuzuka nje ukuthengela ingane zami impuku
he awunamahloni kuthi angilokhu ngikunikeza usheleni lo sheleni akwaka ubuyisi namhlanje uzofuna uzuka thatha uzuka kulo sheleni ngikunikeze kuwona kuthanga
how ses kodwa ngiza kwenze njani phela ngoba uyazi uyakwami indoda selokhu yangishiya yathi sawasebenza egoli kuze kube na namhlanje ayikabuyi
kodwa wena uhlaleleni hamba nawe
he bakithi ezibuhlungu aziphele emhlabeni
indoda yangishiya yangishiya nezingane indoda yangishiya yangishiya nezingane yathi yosebenza ayizange iphinde ibuye yathi yosebenza ayizange iphinde ibuye ilanga lishonele kazi washonaphi ilanga lishonele kazi washonaphi izanyale saba Namthatheli ndoda yami Izanyale saba Namthatheli ndoda yami
Bye.
umdala omusha sekukhona umdala omusha
Hey. la.
Yeah.